Mana cumi n'indwi turasoma umurongo wa cumi na rimwe cyo dusimbira ku wa cumi na kane dushitse ku icumi n'umunani. Yohana cumi n'indwi umurongo wa cumi na rimwe haravuga ngo si nkiri mu isi ariko bo bari mu isi nanjye ndaje kuri wewe. Data wera ubazigamire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Cumi na kane nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanka kuko atari abisi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sindagusaba ngo ubakure mu isi ariko ngo ubarinde wa mubi. Sabisi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubeze mu kuri ijambo ryawe ni ryo kuri. Nk'uko wantumye mu isi niko nanjye nabatumye mu isi kandi nanjye niyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe bejejwe mu kuri Imana ibahezagire. Ndagomba ngo dusangire ijambo ry'Imana mwagumye mwumva riguma rigaruka isi. Isi shaka kukwankisha isi. Ndashaka wankisi. Tuvuge ku isi nze kurangiza wansisi. Nagira ndababwire yuko turi ingenzi. Ariko ndakwibutsa yuko turi ingenzi mu isi. Aha mu isi si wacu. Si wacu. Ariko turi ingenzi. Ingenzi iratekera. Ingenzi guma itekera ikaraba. Ibyo itekera nitekera ibyo ari byo byose. Nk'ubu ntekeye ngiye hanze sintekera ibyo ari byo byose. Mwumvise ko ndakumenya ko hashushe cyangwa ko hakanye. Nutekere ibyo ari byo byose. Hari ibintu ubona kudakeneye ukabisiga. Mu yandi majambo ufashe urugendo utekera ibintu ukeneye. Kuko ugize ibintu byose usanga n'ibiro byakurenganye. Ugasanga ntibakwemereye gutwara ibyo biro birenga. Mu yandi majambo ndakwibutsa yuko turi ingenzi mu isi. Aha isi si wacu. Turi ingenzi turiko turagenda. Icyo ukwiye gutekera kumbure turabandanya tubivugana ko ndakubwira icyo uza gutekera. Icyo ukwiye kuguma utekeye icyo ari cyo. Ahandi ingenzi iratekera kuko hari ibintu uri muhira ntibikenewe kutekera kuko biba bibitse biri ngaho utora icyo ushaka. Ariko ingenzi iratekera. Isi irikira gukora ibintu biri byerekana yuko twebwe abatari abisi hageze ko tuyivako. Ariko haraba ibintu bigaragara isi byabihigisi ku buryo abatari abisi byababi ariko abisi birabaryoheye. Bariko babikora bibaryoheye. Bariko barondera gukora nyene ibyo byinshi nyene bitubihira ariko bobo bibaryohera. Isi rero irikira twirukana. Rero twebwe nagira ndabibutse ngo ntiturabisi. Yesu yaranabivuze ahantu dusomye. Yarabivuze neza aravuga ngo muri mw'isi bari mw'isi ariko sabisi. Ariko abyibutsa papa wo mw'ijuru ngo bari mw'isi ariko sabisi. Burya natwe turi mw'isi ariko ntiturabisi. Turi ingenzi turiko turagenda turiko turahaca tugenda. Iwacu ni mw'ijuru. Turi ingenzi rero. Usomye Yohana yaranditse mu cete cya mbere igice cya gatanu umurongo wa cumi n'icyenda arandika aravuga ngo turazi yuko turabimana kandi isi yose iri muri wa mubi. Turazi yuko turabimana twebwe. Mbega waba ubinzi? Mbega woba waragizwe uw'Imana ko uri hano uno munsi? Woba waragizwe uw'Imana? Woba ubizi kuri Imana? Ikiduhindura abana b'Imana mwoba mukizi ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni ukwizera Yesu hanyuma bikaduhindura abana b'Imana tugaca turongogwa na mwemu yera tukarushiriza kuba abana b'Imana. Twebwe rero Yohana yari karandika aravuga ngo turazi ko turi ab'Imana kandi burya isi yose iri muri wa mubi. Isi burya iganjwe na wa mubi. Umwami w'iyisi ni Satani n'abakozi biwe bamufasha kuganza. Arafise abamufasha kuganza inosi ariko umwami wayo ni Satani kandi ni wacu turafise umwami. Haleluya. Nibave bibaza bisi ngo nibo bafise umwami gusa. Natwebwe turafise umwami. Haleluya. Kandi umwami wacu atandukanye n'umwami w'abisi. Umwami wacu ntasanzwe. Umwami wacu arakomeye. Haleluya. Iyisi iri muri wa mubi. Iyisi iganjwe na wa mubi. Yohana ari muri cya kizinga Patimo mu byahishuriwe Yohana usomye muri cya gice cya cumi na kabiri. Mu gice cya cumi na kabiri umurongo wa cumi na kabiri haravuga ngo ngo ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga kuko Satani yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi azi ko afise igihe gito kuko Satani nivyo Yohana yabonye Satani yamanutse afise uburakari bwinshi cyane kandi ngo afise inzigo nyinshi ngo akore ibikorwa by'inzigo byinshi kuko azi neza ko afise umwanya muto umwami w'Isirayeli azi ko afise umwanya muto akora ibikorwa n'inzigo n'ishavu kandi akorana umwete kuko arazi ko afise umwanya muto iyi si iri mu maboko ya wa mubi isi si wacu ukaburu uzi kuri umwana w'Imana mw'isi si wanyu reka kuhamata burya hantu ha mbere twari dukwiye gushira umutahe wacu ni wacu mw'ijuru niho twari dukwiye gushira umutahe ariko abantu bariko barashira imitahe myinshi muri inosi kandi atari wabo iwacu niho dukwiye gushira umutahe munini haleluya kuko ukabugashira umutahe muri inosi uzobisigaho byose imana idufashe cyane isi ni kiyaga burya isi ni kiyaga kandi kiyaga murabizi kiramirana kiyaga kiramirana ikiyaga kirimwo ibinyabuzima bitari bike isi rero ni kiyaga harimwo ibinyabuzima bitari bike ikiyaga kiramirana uhungere ari kiyaga ntikikumire nicyo gituma Yesu rero yadusengeye abo yari yaramaze kugira biwe abo yari abari bamwizeye abari bamaze kumukurikira agira duge iwacu mw'ijuru agira duge kwa papa data wa twese arabasengera uko yarazise abasizemwo ko ari iganzwa na wa mubi ariko arabasengera aravuga ngo ndavuye mw'isi aho twasomye kuri uyu murongo wa 11 aravuga ngo ndabasabira ariko sisabira bise mwumvise erega ntiyasabiye abise yasabiye abazi ko ari ab'Imana nibo yasabiye kandi ariko arasabiriza intumwa yaravuze ngo nsabiye aba ngo ariko nsengeye n'abazonyizera ku bwaba muri abo nanjye nari ndimwo kandi na wewe wari urimwo uzikuru w'Imana haleluya yaradusengeye Yesu kubera yarazi ati isi ndabasize mu izohava ibamira kubera n'ikiyaga kimirana izohava ibamira aradusengera aravuga ivuga ati Mana urabazigamira muri inosi urabarindira muri inosi kuko sabisi kuko nanje ntaruwisi ndabasize mu isi nanje ndaje kuri wewe ariko ubazigamire muri inosi aradusabira aradusengera nukubera yarazi ku isi igoye ariko iyaga gishobora kutumira gishobora kudutwara kintu cya mbere nakwari kukubwira ko umenye utahure kuyisiganzwa na wa mubi nubwo tuyiriko nubwo ibamwe iminsi mikuru abagira ubukwe bakabugira abagira maniversaire bakayagira abantu bakiryohera mu buryo butandukanye ariko si wacu kandi umwami wayo ni wa mubi ni satani ikigira kabiri ntagomba ko uyoberwa iyi si nubwo tuyirimwo si wacu dutegerezwa kuyinesha dutegerezwa kuyibamwo kandi turabanesha dutegerezwa kuyinesha kandi abazonesha isi nibo bazotahuka iwabo dutegerezwa kuyinesha umenye ko utegerezwa kuyinesha nuzovuga ngo ntagwitwazo ngo nawe warubitsi ngo nicyo gituma wadusengeye warubitsi kudusize mu mwisimbi mwisigoye oya dutegerezwa kuyinesha haleluya kubera iki kubera aya majambo Yohana yanditse mu cete cya mbere igice cya gatanu umurongo wa kane n'uwa gatanu haravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi ukaba wabyawe n'Imana utegerezwa kunesha isi icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi iyo niyo ntsinzi yacu yatsinze isi n'ukwizera kwacu ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana none gahemwe ninde ari hano yizera ko Yesu ari umwana w'Imana dutegereza kubaho tune turabanesha izi dutegereza kuyinesha hanyuma tuze dutahuka amahoro iwacu dutegereza kunesha nta burenganzira ufise bwo kwemera kuneshwa n'inosi haba namba dutegerezwa kuyinesha ubimenye ubimenyere yuko turi mw'isi si wacu ariko mw'isi tukiyihagazemo dutegerezwa kuyinesha. Usomye ku murongo wa gatano haravuga ngo ninda atsindisi atari uwizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Tukaba tubyizera dutegerezwa kumenya ko dutegerezwa kunesha isi. Haleluya, haleluya. Umuntu w'inyama n'amaraso nashobora kunesha isi. Umuntu w'inyama n'amaraso nashobora kunesha isi, ahubwira munesha ikamugira uwayo bwite. Ariko abari muri Kristo Yesu twese dutegerezwa kunesha isi. Nicyo gituma yasize abwiye abiwe hamwe yari karabasezera. Usomye muri iki gice cya 16 wa murongo wa 33, ukwiye kumenya kugira ngo bize biragutera intege. Yaravuze ngo mw'isi muri n'amarushwa menshi, ariko nimuhumure, jewe naranesheje, narayinesheje. Haleluya. Muyandi majambo, jewe uri muri mwebwe, uri muri mwebwe naranesheje isi. Namwe rero mutegerezwa kuyinesha. Haleluya. Mutegerezwa kunesha isi. Kunesha isi. Ibyo utegerezwa kunesha byo muri inosi duhava tubigerako. Ariko umenye ngo utegerezwa kunesha kuko Yesu yaranesheje. Turi n'amarushwa muri inosi kubera si wacu, turi ingenzi. Nta kuntu tutogwanywa hemu. Ntabwo tutogwanywa kuko turiko turahaca turengana kandi dusa n'abayibayemwo. Satani urumva tumwoka ipisi yiwe. Rero kutugwanya n'ibisanzwe nicyo gituma mw'isi tugira amarushwa atandukanye. Ariko Yesu yaravuze nimuhumure, nimutekane, nimutinye, nimutinye ko nanesheje namwe muzonesha. Nimutinye jewe ndi muri mwebwe, ko ndi muri mwebwe namwe mukaba muri jewe, namwe muzoba abane. Ni icyo gikwiye gutuma tunesha isi kuko Yesu wacu ari muri twebwe yarayinesheje. Haleluya. Kandi yasize dusabiye nta kuntu tutoyinesha. Tutayinesheje tuzoba tumumara maje. Kandi niwaguma muri Yesu, nagira ndakumenyeshe neza, ndakuremeshe yuko uzonesha isi. Ugumye muri Yesu uzoyinesha. Ariko niwamuvamo nukuri umuntu w'inyama n'amaraso nashobora kunesha inosi irimo ubushobozi. Erega umwami wayo ari n'ubushobozi. Ariko uri muri Yesu acyagira ubushobozi busumba uburi mu mwami w'inosi. Haleluya. Mu gice cya 4 usomye ngo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo mweho murabava ku Mana bana bato, kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Haleluya. Mwebwe murabava ku Mana. We uri hano wakiriye Yesu uruva ku Mana. Rema uruva ku Mana. Uri muri wewe arakomeye gusumba uri mu bisi, kandi babandi twarabanesheje kandi tuzobandanya kubanesha. Haleluya, haleluya. Twarabanesheje kandi tuzobandanya kubanesha kuko uri muri twebwe arakomeye, arahambaye, n'umunyenkomezi, n'umunyabushobozi gusumba uri mu bisi. Naho womengo basa n'abakomeye, uzoze wibuka n'uzujugumire. Ubonye ibiza bisa n'ibikomeye, kirazira kujugumira. Uzuvyibutse ngo ubihangare ubibwire ngo wari ubizi yuko uri muri jewe yakunesheje. Wari ubizi yuko uri muri jewe aruta uri muri wewe. Turabaruta. Nibaze baratugirira iterabwoba. Turabaruta, turakomeye kubaruta. Kubera uri muri twebwe arakomeye kubaruta. Haleluya. Kirazira gutinya. Uhagarare neza, ingenzi ihagaze neza. Uhagarare neza kugira dushobore kuzotahuka amahoro. Tutagira n'ibirabagu. Tutagira ibirabagu atanagashatsi katuvuye ko. Kubera uri muri twebwe arakomeye gusumba uri muri bo. Haleluya. Icya gatatu tegerezwa kumenya, reka nsome umurongo wa 5. Abo n'abava mu isi, abo twanesheje n'abava mu isi, nicyo gituma bavuga iby'isi ab'isi bakabumvira. Ariko tweho turabava ku Mana, uwuzi Imana aratwumvira. abo nyene twanesheje abo baganzwa na wa mubi abo bisi nibumvira imana bavuga ibyisi bumvira umwami w'isi ariko nibashobora kumvira imana bisigura ngo wewe uzikuru w'imana warukiye kubaho wumvira imana ubeho wumvira imana niho uwisi atazokunesha ahandi utumvira imana n'utumvira imana uzoba uri kuragaragaza kuri uwisi uzoba uri kuragaza ko utumvira imana uzoba hariho wundi wumvira umwami w'inosi ni uzoba wumvira ariko birakwiriye ko wumvira imana kuko murazi ko turabi imana haleluya bicagata tudutegerezwa kumenya utegerezwa kumenya ibi bintu byerekana yuko utari uwisi ukabimenya hariho ibiranga bisi hariho nibiranga abatarabisi abimana utegerezwa kubimenya mbega bisi barangwa niki abatarabisi no kuvuga abimana nabo barangwa niki baramenyekana bisi baramenyekanira mu nyambaro baramenyekanira mu nyifato baramenyekanira mu mvugo baramenyekana bisi ariko kandi nabimana nabo nyene baramenyekana mu nyambaro baramenyekana mu mvugo baramenyekana mu nyifato baramenyekana uwo bumvira uwo ari we n'uwo batumvira biramenyekana haleluya utegerezwa rero kubimenya icya mbere reka mpere kumvira imana mpere kuraba b'imana batarabisi aba bantu batarabisi ikintu cya mbere kibaranga bamenya ngo kubera iwacu ari mw'ijuru aho twiteze ku mukiza wacu azova bashira umutima kuvyo mw'ijuru niba ushira kuvyo mw'isi ibiranga abaja mw'ijuru ibiranga batarabisi bazokumenyera kuvyo ushize ku mutima abakubona kumurango abakubona mw'ijuru abo mugumana abo mwirigwana bazomenya kuri uw'imana no kutari uw'imana bazomenya yuko uri ingenzi irikiraja mw'ijuru bakurabiye kuvyo ushize ku mutima uyu munsi ucushize ku mutima ni igiki abimana abiwacu mw'ijuru abariko baragenda baja mw'ijuru barangwa no gushira umutima kuvy'ijuru haleluya bashira umutima kuvy'ijuru usomye hamba ubikorosayi mu bikorosayi mu gice cya gatatu yarabivuze neza aravuga ngo abahindutse batanguye urugendo bafise ubugingo bushasha bari ingenzi mw'isi muri kino gice cya gatatu arabavuga ko neza mugice ku murongo wa mbere none rerasangwa mwarazuranywe na Kristo murondera ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye buryo bw'Imana kandi vyukuri ababigishwa biwe yari karabasengera avuga ngo ndabasize jewe ngiye kwa data arabwira ngo kandi aho nzoba ndi namwe niho muzoba baciye baba mw'isi bazi ngo umunsi umwe tuzoja kubana nawe nukuvuga ngo basigaye mw'isi bategeza gushira umutima kuvyo mw'ijuru iyo umwami wabo yagiye ari haleluya akaba ari byo bitwararika ku murango no mw'ijuru none wewe kuvuga ngo uri uw'imana uyu munsi byo witwararitse nibiki ibyo ushize ku mutima nibiki ushize umutima mw'isi witwararitse ibyo mw'isi cyangwa uriko witwararika ibyo mw'ijuru ushize umutima kuki icyo ushize ku mutima nico wirigwamwo nico uvuga nico wiyumvira ko umuntu ushize ku mutima muragumana none uragumana na Kristo uwushize ku mutima uramuterefona none Kristo ahari wacu mw'ijuru wamumuterefona abi wacu mw'ijuru batarabizi bashira umutima ku byo mw'ijuru sinzi uyu munsi uko bimeze kugira ngo wisuzume muri wewe urabe vyukuri ko mvuga ngo ndi uw'imana vyukuri nshize umutima ku vy'ijuru nshize umutima ku vya Kristo nshize umutima ku vy'imana ubibamwo kangahe uvyiyumvira ko kangahe ubivuga ubibwira abantu kangahe inkuru tera n'inyabake n'izijuru cyangwa n'izo mw'isi abugendera nabo muri ko murajana muri kwa rugendo rwo kujya mw'ijuru cyanke urazi ko hari abantu babesha ngo bariko barajya mw'ijuru kandi bariko bajyana n'abisi. Nibi rero byama binantangaza umuntu ugasanga yitwa ngo yarakijijwe ugasanga bagenzi bo hafi babana mu tuntu twose nabisi nukuvuga batarizera Yesu ugasanga nibo bagenzi bagumana mu tuntu twose amaniversaire bagiye ku kiyaga barajana bagiye gufata gafanta barajana akajyana ngo nta kibazo none kwangwa ivyiwe nanje nta wifanta yanje ewe uzosanga ni musangiye urugendo twebwe turiko tugira gutya abandi bariko bagira uko mwumva tujanye mwumva turi kumwe biraryoshe kugira kujyana n'umuntu muhuza muhuza kuko ujanye n'uwo mudahuza swata aragutwara aragutwara wese akagutwara akagutwara nyene ugasanga wabayewe cyanke we ukamutwara hari rero abagira ugwitwazo ngo ingo none ngo numubwira gute ngo tutagumanye ewe muragumana amasaha yose mugabe umunsi umwe sinzi ngo ufise aha sinzi abariko barajya mw'ijuru bitwara ariko ivy'ijuru nivyo bashira ku mutima ku murango no mw'ijoro haleluya umurongo wa kabiri uravuga ngo mushire imitima ku vyo mw'ijuru ni muyishire ku vyo mw'isi isi ufise umwami wayo sinzi rero ko ari we mwami wawe ushize umutima ku vyo mw'isi biragoye kugira uzohindukire ushire umutima ku vyo mw'ijuru abitwa ko ari ab'Imana rero ikirakwiye kukimenya yuko utegerezwa gushira umutima ku vyo mw'ijuru gushira umutima ku gikorwa cy'Imana gushira umutima ku bantu b'Imana akaba ari vyo wiyumvira akaba ari vyubamwo akaba ari vyo ukora ikindi ukwiye kumenya kandi ukwiye gukora nimba uri kuraja mw'ijuru usomye ku murongo wa gatanu havuga ngo mwiki ingingo ziri mw'isi hari ingingo zo mw'isi abo mw'isi ingingo zabo bazikoresha ibyo mw'isi rero uhinduye ukaba ingenzi muri inosi ikintu cya mbere cya wikinga ingo zahora mw'isi usomye kuri uyu murongo wa gatanu haravuga ngo nuko mwiki ingingo zanyu ziri mw'isi ubushurashuzi ibihumanya ukwifuza k'umubiri ukwifuza kubikose no kwifuza iby'abandi niko gusenga ibigirwa mana ibyo nivyo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarigwa twica ingingo ziri mw'isi nimba hari ingingo zari zigikora zikiri ko zirakora ibikorwa byo mw'isi uzice kuko twebwe turabijuru uzice uhebe ubusambanyi uhebe ubusambanyi abasambana nabo mw'isi mw'isi barangwa n'ubusambanyi barabibamwo nta kabuza kandi icyo nicyo cyaza ni ishavu ry'Imana no mu gihe cy'i Sodomu na Gomora ishavu ry'Imana riramanuka imanura umuriro ni icyo cyatumye ishavu ry'Imana rimanuka mu gihe cya Nowa abo mw'isi barandavuye abahungu abakobwa babo bashimwa n'abahungu babana b'abantu barakora ibyaha birenze urugero ishavu ry'Imana riramanuka Imana izana umwuzure irabamara bose rero twica ingingo ziri mw'isi mbega hari urugingo rwawe rugikora ibikorwa byo mw'isi gwice iki nicyo kiranga abariko barajya mw'ijuru ikindi nacyo mwiyambure hari ibintu dukwiye kwiyambura ibi rero ndungira ndabivuge ko inyambaro navuze yuko barangwa n'inyambara bo mw'isi inyambaro irabaranga uko bambara n'abo mw'ijuru biratandukana kandi igihe uzobona abantu batanguye kukuzazanirwa kuri wewe bakavuga ngo mbega burya yoba yarako bavuze ngo yarakijijwe nibyo ukaza wumva batanguye kuvuga kwa cyambara kurya ntabyo murumva gahemwe ukaza wumva mbega kwa cyambara kurya kwa kimeze kurya kwa kivuga kurya kwa kinywa inzoga urumva babonye hari ivyo ukora bazi yuko bariko baraja mw'ijuru badakora rero nibi navyo abariko baraja mw'ijuru ibi navyo tuvyiyambure ishavu Nico cya mbere cyo kwiyambura ku murongo w'umunani. Twiyamburisha vu. Muntu uri ingenzi uri kurajya mw'ijuru. Iyo turiko turajya nta shavurizo kwinjirayo. Nta shavurizo kwinjirayo. Igiyambura bicitwa uyu munsi. Ambura. Amburisha vu. Kuri shavu. Ishavu ni rikora iby'ukugororoka kw'Imana. Iyamburisha vu. Ishavu. Ishavu likubwira ngo iki wawe. Wamara kumwica rikigira. Ishavu. Ishavu ni ribi. Ishavu lituma wanywa n'abantu. Ishavu giyambura ni kidayimoni cyitwa ishavu. Wiyambura ishavu. Ikigira kabiri cyo kwiyambura. Kujingitwa. Kujingitwa. Kujingitwa ni ishavu rirenze urugero. Ni ishavu rirenze umuntu akajingitwa. Ibintu byose akajingitwa. Kujingitwa jewe nibaza ko ugaraniyemo n'ishari. Nishari umuntu akajingitwa ishavu rikadze kandi ryugaraniyemo n'ishari ugasanga biri mu bantu ariko ntibikunda abariko barajya mw'ijuru eka kujingitwa ntibikwiye kuba bamwo kujingitwa ntibibabemwo ugwanko gubusa twiyambura ugwanko gubusa ugwanko abana b'Imana ntidukwiye kwankana abariko barajya mw'ijuru ntidukwiye kwankana Yesu yavuze ngo ndabasabira kugira babu umwe nkuko natwe turi umwe tuzovuga ngo turi umwe kandi twankana oya abantu bakundana usanga bagize umasenyera ku mugozi umwe usanga bari umwe baba mu bumwe bagendera mu bumwe bagakorera mu bumwe ugwanko rero ntirukabe muri twebwe ntirukabe muri twebwe ugwanko tugwiyambure wo numwambaro wo kwiyambura ugwanko Gubusa tugwiyambure ikindi nacyo cyo kwiyambura amajamba Tyson nihagagira amajamba Tyson aca mu kanwa kaje uzusanga abantu bakijijwe n'ibijambo Tyson abariko bari mu rugendo rwo kujya mw'ijuru ibijambo Tyson haba mu kubivuga n'abavyandika ku matelefone erego barayaba abantu barandikira ibijambo usanga Tyson nico gituma mukunda gushiramo n'amakode kugira nibaze gusanga ibyo bijambo Tyson ngo babigweko ugasanga n'umwana muto ya gatelefone kiwashiramo code uri kunyegeza iki Uretse ibyo bice kumwandikiranira by'ibijambo biteye isoni ugasanga muri ko muravuga ibintu bita naga telefone jewe namye nibaza ngo burya butelefone butoya nta makode ajamo ariko barambiye ko nabwo babushiramwe amakode bwa bundi bwa gahinda nabwo ngo barabushiramwe amakode murufunguruzo bakugara ntumenye iyo uhugururira abantu bashira gukunda bakunda gushiramwe imfunguruzo ubari kugira nti hagira ibintu tubona Umuvyeyi yayitoye cyangwa umugabo wawe yayitoye cyangwa umugore wawe ntabona ibijambo biteye isoni uri kurandikiranira n'abantu byiyambure abaje hariya ni abijambo biteye isoni mu kanwa kabo n'indirimbo z'amashimwe mu kanwa kabo n'amatazirano mu kanwa kabo n'amazaburi nivyo biba mu kanwa kabo haleluya ivyo nivyo kwiyambura kubeshana Nitukabeshane basha turi mu rugendo rwo kujya mw'ijuru. Nitukabeshane biragahera. Wiyambura ibinyoma. Wiyambure kubesha. Mugenza we ntukamubeshe. Ivyo ububeshi nibwo buranga abantu ba wa mubi. Kuko Satani niwe shefu w'ibinyoma. Niwe mubeshi wa mbere nta wuzoza murusha. Rero aba wa mubi barangwa no kubesha none bazodutandukaniriza hehe nimba bajya mw'ijuru bagenda barabesha bagenda baravuga ibinyoma tubesha na hagati yacu nitukabeshane tuvuga n'ukuri uko bukeye uko bwije tuyagukuri tuvuga n'ukuri ibinyoma tuvyiyambure haleluya tuvyiyambure gucokorana gucokorana tuvyiyambure abatukana buryo urashobora gucokora umuntu atakumva kumuvuga amajambo mabi kuriwe ukamuvuga ukongera ukamuvuga ukamucokora n'ibijambo bibi umurementaniriza abantu baracokorana no mu nzu y'Imana baracokorana abariko barajya mw'ijuru bitwa ngo bariko barajya mw'ijuru ugasanga bariko baracokorana baremententaniriza abantu babavuga ibijambo bibi ivyo nibikwiye kuba muri twebwe nibikwiye kuba muri twebwe gucokorana gutukana nibikwiye kuba muri twebwe kwankana kuburyo bariko baraja ibaze turiko turaja mw'ijuru atawuramutse wone eh ibaze turiko turaja mw'ijuru cha kuri mwene data akaguha yambuka cugiruko mugacha muhurira mu nzu y'Imana twese twavuga papa wa mw'ijuru tukaduza amaboko twese tukaduza twese mugabo hari umuntu mwitwa ngo muri ko murajana musangiye papa ugasanga ntumuramutse ivyo bintu nibibereye abariko baraja mw'ijuru nivyo kwiyambura bicitwa uyu munsi nivyo kwiyambura bikaba biri muri wewe byambure hemwe byambure iwacu ni mw'ijuru ivyo nibizojayo abambaye uwo mwambaro nibazojayo nibindi vyo kwiyambura ubusambanyi bwiyambure ishari n'inzigo vyiyambure byiyambure kuko ivyo nibibereye abariko baraja mw'ijuru duhejeje kwiyambura ivyo duce twambara rero bishashe twambara umwambaro ubereye abariko baraja mw'ijuru umviriza rero umwambaro ubereye abariko baraja mw'ijuru nuko twambare umutima w'ikigongwe haleluya twambara umutima w'ikigongwe abariko baraja mw'ijuru batarabisi twambara umutima w'ikigongwe impuhwe nizo zituma uzogirira neza mwene data muriko mura jana mw'ijuru imana idufashe cyane nicyo kizogutuma utazibira imbabazi kuri mwene data uko Yohana yaravyanditse aravuga ngo abariko baraja mw'ijuru nibazibira imbabazi ngo umuntu niyabona afise ibintu byo mw'isi urumva ibintu burya ibidutunze n'ivyo mw'isi erega nibizoja mw'ijuru kandi nibyo imiduga amazu ibifaranga dufise n'ivyo mw'isi Yohana yaravyanditse ngo umuntu afise ibintu byo mw'isi akabona mugenzi wa Kenya ngo akazibira imbabazi kuri uyu akazibira impuhwe kuri uyu akazibira ikigongwe kuri uyu uyo n'ukuri ntabereye kujoja mw'ijuru nibyari bikwiriye ahubwo umuntu afise ibyo mw'isi tukiri ngaha muri inosi yarakwiye kubona mwene data kenye hanyuma agasunikwa n'umutima kubera yambaye umutima w'ikigongwe akamugirira neza hanyuma mwene data kameregwa neza ibi byo mw'isi tubihanahane tubigiriraniremo neza tukiri hano kuko nituzobitwara hariya oya nivyo mw'isi twambare kugira neza ineza tugirire neza ngo abantu bose ngo na cyane cyane abo mu nzu yabizera mu yandi majambo na cyane cyane abo turiko turajana mw'ijuru duho tubagirire neza twambare kugira neza ineza ibe muri twebwe ariko na cyane cyane abo mu nzu kwa data abari bo duherako none wa muntu afise abagenzi batubaha Imana azokwibuka kugirira neza abo mu nzu kwa data abo bamana iminsi yose ari abo mw'isi nimwumve ko haba harimwo umuteko duhindure buryo uhinduye inzira cyahindura n'abagenzi ikindi cyo kwambara kwicisha bugufi twambare guca bugufi Imana izozira dushira hejuru mu gihe gikwiye nitugare ariko duce bugufi nitugende dukakamye ariko tuba baciye bugufi na Yesu wacu yaraciye bugufi ngo gushika haganduka gushika no ku rupfu ruteye isoni rwo kumusaraba niwe karorero kacu kandi ni wari muri twebwe buryo umuntu avuga ngo ni uwa Yesu akagenda gaye bakamwereka icyicaro ntacyicaremwo agashaka icyicaro we ashaka kumbura abona gihuye n'icyubahiro cyiwe haba hariho kabanza burya kwicaraho bakweretse burya harimwo guca bugufi haba harimwo twambare guca bugufi utubere umwambaro abariko baraja mw'ijuru bagenda baciye bugufi nibagenda bakakamye kubera baca mu nzira ifunganye ivyo gukakama mu nzira ifunganye muzosanga wateye ibitugu bene data abandi bazocahe abandi bizogenda gute duce bugufi twiyegeranye duciye bugufi tubandanye urugendo kuko turiko turaca mu nzira ifunganye guca bugufi bari ivyo bituranga ikindi nacyo cyo kwambara umaze kwambura vya bindi byose wambare gutekereza wambare gutekereza ntituba bashira isoni ariko tuteka tuba batekereza kandi yisi rero tuzona yibapo dutuje nitwatekereza ngo batekereza bazora gwisi tuzoyibamwe dutuze tutuje tugi vyiza byo muri inosi nitwatekereza dutekereze dutekane twambara kwihangana kwihangana bibe muri twebwe umuntu atihangana tasanga yavuze nabi umuntu atihangana yisanga ari karidoga umuntu atihangana azokwisanga yatutse imana twihangane haba mu bibi twihangane haba mu vyiza twihangane kwihangana utubera umwambaro umwambaro uturanga ikindi nacyo dukwiye kwambara twambara urukundo niwo mugozi uzana gutungana twambare urukundo twambara urukundo kandi ngo nicyo kizoturanga ko turi abana b'Imana nitwambara urukundo nitwagiriranira urukundo bizogaragara ko turi abana b'Imana nabo mw'isi babone bajya abantu nab'Imana nab'Imana uwo ni wundi mwambaro wo kwambara ikigeretse kuri ibyo amahoro ya Kristo abe mu mitima yacu tukaba turabariko baraja mu ijuru akaba by'ukuri turaba Kristo kandi Kristo tukaba tuzi ko ari we mwami w'amahoro kandi mu kugenda yagiye avuze ngo amahoro yanjye ndayabasigaranye mbere amahoro yanjye ndayabagabiye kandi singaba nk'uko abisi bagaba none ni igiki cyo tuma twitwa ngo turaba Kristo tukabaho tutagira amahoro tuga amahoro ya Kristo aganze mu mitima yacu aganze kandi buryo ufise amahoro urayaha abandi iyo ufise amahoro abagukikuje nabo barashobora kugira amahoro tubaye amahoro iki gihugu twokizanira amahoro kuko amahoro atso ari mu mitima yacu niyo tuzotanga tugaha abandi haleluya amahoro ya Kristo aganze abantu bariko baraja mw'ijuru bama bakenguruka ngo mwame mukenguruka imisi yose twame dukenguruka muri byose haleluya twame dushima bariko baraja mw'ijuru barashima ariko abisi ni ntashima nico gituma baguma barondera bakaguma barondere ibindi by'umurengera kuko nivyo baronse ntibabishima baguma bashaka ibindi 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 dushime dukenguruke bigenze neza dushime bigenze nabi dushime haleluya ngwico ni imana itugomba ko muri Kristo Yesu itugomba ko amashimwe muri byose ni imana izonabona ko turabayo n'abatubonye bazoshinga intaye bavuge bati nokuri umuntu ari karashima mu bigeragezo nk'ibi nokuri uyu muntu ni uw'Imana pe bizodushingira intaye tube abakenguruka ikigeretse kuri ibyo ijambo ry'Imana aba ariko baraja mu ijuru ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye riri mu bwenge bwose ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye uyu munsi muntu uri kuraja mu ijuru ufise amajambo angahe muri wewe ubitsa amajambo angana iki muri wewe ko ubitsa ijambo mu mutima ryo ritubuza gucumura wewe ufise angahe muri wewe ubitsa angahe nirihe jambo genderako hari umuntu twahuye cyo bundi ndamubaza ni uwombwira ijambo ry'inkora mutima giwawe wovuga ngo ni ijambo ry'inkora mutima cyangwa ijambo woba warabayemo igihe kanaka ukarigenderamwo urigira igiwawe kumbure ryakuvanya ahantu rigushikana ahantu worimbwira ararondera ararondera arabura burya warukwiye nukuri umwe ukibuka ijambo ryagufashije cyagihe wari muri cyakibazo kanaka ijambo wahagaze ko ryagufashije rirakuduza usanga ryagukuye muri bya bindi cyangwa ukibuka ijambo wagendeyemo kugira ushobore gukura ugera hugeze cyangwa ukibuka ijambo ry'ukwizera wahagazemo uronka ikintu kanaka urashobora no kuronka akazi mu buryo bwo kwizera uhagaze mu ijambo Now, ijambo rya Kristo ribe muri twebwe ijambo ufise nk'uri karajya mu ijuru ugendana n'irihe abe muri twebwe agwiriye amaze kuba muri twebwe duce twigishanya mumbiciye mu majambo y'Imana duhanurane abariko baraja mu ijuru barigishanya bakiruranisha amajambo y'Imana nkuko ndiko ndabigira hanyuma bakanahanurana biciye mu ijambo ry'Imana nibwo buzima bw'abariko baraja mu ijuru nibwo buzima bw'abariko baraja mu ijuru Imana idufashe cyane impanuro sozera iri muri kicete nyene Yohana yanditse igice cya kabiri Chete chambere, Yohana yanditse iki gice cya kabiri ku murongo wa cumi na gatanu. Ku murongo wa cumi na gatanu. Haravuga ngo ntimukunde isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Impanuro ni iyi, nimukunde isi ntimwankisi. Nimukundisi, nimukundisi, nimukundisi. Nibiri mw'isi. Kuronka ibidukwiye dushobora kubidutunga na mahoro. Mugabo ntubikunde, ntubikunde, ntubikunde. Ngo bigumbire gose. Ugukunda Imana data wa twese kuzoba kutari muri wewe. Yiniyo manuro Yohana yahaye ishengero nimukundisi nibiri mwisi kuko umuntu niyakundisi nibiri muriyo gukunda Imana data wa twese kuzoba kutari muriwe kandi nababwiye ivyo ukunda ni wakunda ivyo mwisi uzoca uvyitwara rikagusumba ibindi byose bibe umwitwara riko wawe wa misi yose uzokwisanga rero ivyo mwijuru utari kuravyitwara rika kuko ikiri mwisi cyose umvirize kiri mwisi ibiranga bari mwisi ni ivyifuzo by'umubiri ivyifuzo by'amaso ubwibone kuba ubugingo ibyo ariko ntivyanduruka kuri data wa twese ariko vyanduruka mwisi ibiranga abo mwisi buzuye ivyifuzo by'umubiri ikintu cyose babonye baracyifuza ikintu cyose babonye baragishaka bifuza iby'abandi bakagira aho bokwica n'abandi kugira ngo baronke iby'abandi kwifuza iby'umubiri birashobora gutuma abantu bicana kwifuza iby'umubiri biratuma abantu basambana kwifuza ibyifuzo by'amaso biratuma abantu basambana biratuma abantu bicana biratuma abantu bakora ibyo batari gukora umuntu agasanga kubw'ibyifuzo by'amaso ugasanga yaguze n'ibidakenewe yarabishije amaso abona impuzu arayishima ntiyaragiye kugura impuzu ugasanga yononye n'amahera ugasanga turiko turonona turiko dukora ibyaha ibiranga bo mu isi ni ibyifuzo by'umubiri ibyifuzo by'amaso ubwibone ubwibone buragahera ubwibone buragahera buragahera ubwibone buranga bo mu isi buranga bo mwese tubwiyambura ubwibone nibukabe muri twebwe igihushane cy'ubwibone n'uguca bugufi twewe twumvise ko twambara uguca bugufi ariko abo mwese baba bambaye ubwibone ibyo rero si byacu ibyo nibyo biranga bo mwese rero nimukundisi bene data nimukundisi n'ivyifuzo byayo n'ibyayo byose nimukabikunde impamvu ni iyo ku murongo wa 17 Impamvu ni iyo ku murongo wa 17. Isi iriko irashirana n'ibyifuzo byayo. Ariko ugukora iby'Imana igomba yamaha ibihe bidashira. Mu yandi majambo isi izokugwaho ngo izokunjwa nk'urupapuro. Niko yahishuriwe Yohana. N'uyu munsi isi iriko irahera n'ibyifuzo byayo. Nituyikunde tuyange turangamize mw'ijuru yo data wacari tumushire ku mutima wose tumushire ku ivyiyumviro byose tumukorere tumukorere tudakebaguzwa tumukunde tumukunde n'imitima yacu yose tumwiyumvire ko tumuvuga iki n'igihe cyo kumuvuga n'igihe cyo kuvuga ivyiza by'ijuru n'igihe cyo kwamamaza ivyiza by'ijuru kubera nihi wacu niho tuzoba ibihe bidashira ngo bakore iby'Imana gomba bazobaha ibihe bidashira haleluya bobo ntituzohera ariko abari mu isi bakaba mata ku isi bazoba yo nibazoba bakiboneka isi ngwizokunjwa nk'urupapuro none abayiriko bo bamwibaza bizoba byagenzwe byagenze gute iyi si tuyanke dukunda imana yacu dukunda iby'ijuru haleluya usomye muri zaburi ya 24 isi ni yuhoraho nibiyuzuye byose ni byuhoraho nabayibamwe bose nabuhoraho rero nimuze dukunde iyi mana yaremye inosi nimuze dushira umutima kuri iyi mana yaremye inosi nimuze dushira umutima kuri iyi mana yaremye ibi bintu byose byuzuye mw'isi niyo yabiremye niyo ifise ububasha bavuze ngo ni yuhoraho si kuvuga ko ari we mwami wayo nimuvyumve ngo ndahinduye ngo niwe mwami w'isi oya mugabo aganze isi n'ijuru afise ububasha kuri inosi ashobora kuvuga ijambo rimwe gusa iby'inosi bigahinduka mu mwanya mutoya nicyo gituma uwariwo dukwiye gushyira ku mutima ashobora kuvuga ijambo rimwe gusa wa mubi yo akamufata mu kiganza nyine ibyiwe bikaba birangiye niwe afise ububasha ku kintu cyose abariwe dukunda abariwe dushyira ku mutima inosi nayo tuyanke mu izina rya Yesu ndagomba ngo dusenge imana cyane cyane ndashaka dusengane n'umuntu azi yuko atarizera Yesu ngo amubere umwami n'umukiza kuko nagira ndakubwire ngo utarakira Yesu ngo akubere umwami n'umukiza uracyari uw'isi kandi wumvise ko iyi si irikirashirana n'ibyifuzo byayo izokugwaho nagomba rero ngo uze winjire muri uyu mugwi cyangwa muri aba mu bana b'Imana winjire mu bana b'Imana uwinjizwamo no kwakira Yesu akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uhinduka umwana w'Imana uca utangura urongogwe na mwemu yera hanyuma utangura urugendo rwo kujya mu ijuru hanyuma uzorangize neza ndagomba dusengane Imana rero na wewe utarakira Yesu ni wabuhari ndagomba ngo utere intambo kuze hano uyu munsi wakire Yesu je mu mugwi w'abana b'Imana uve mu isi uhunge inosi yihunge nikiyaga kizohava kikumira cyane ari n'abantu bagenda cyaramaze kubamira kera ndabinginze rero umuntu azi uko atarakira Yesu akigendera muri inosi hari ingingo zitarapfa zikimase muri inosi atere intambo ko aze dusengane Imana aze yakire Yesu amubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe.